Sebenzisa i-quadratic formula ukusombulula le equation. 0 ulingana no minus 7 q squared plus u 2 q plus u 9. Ngoku i-quadratic formula isebenza kuyo nayiphi na i-quadratic equation ekule meko. U 0 ulingana no a x squared plus u b x plus uc. I-quadratic equation yethu le siqhele ukusebenza ngo-x, kodwa ke kule equation sinayo ngoku sisebenza ngotyu. Kodwa ke loo nto isafana nje, kususwe u-x kwabekwa utyu. U-x ke ulingana nantoni kule equation yethu? Ulingana no-minus b plus okanye minus i-square root sika-b squared minus u-4ac. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2a. Ngoku le nto izawuthi isinike izisombululo ezimbini zikatyu. Eyokuqala izoba ngu-plus square root, eyesibini sibeke u-minus square root. Loo nto iza kuthi isinike izisombululo zombini zale equation siyinikiweyo. Ngoku kuba sisebenza ngotyu kususwe nje u-x, yonke le nto iyafana, akho mahluko. Sizawuthi sikhangele u-a ke uba ungubani kule yethu. U-a ulingana no-minus 7. Leli nani lisecaleni kuka-x, utyu ke kule yethu i-equation. U-2 ulingana no-b. Leli nani lisecaleni kuka-x, utyu ke ukutsho kule yethu i-equation. U-9 ulingana no-c. U-c leli nani lingena x lingena tyu kule yethu i-equation. Masisebenzise ke le quadratic formula sizofumana isisombululo sikatyu uba ngubani. Utyu ke uzawulingana no-minus b. U-minus b wethu uzoba ngu-2 plus okanye minus i-square root sika b squared. U-b squared wethu, u-b wethu siyamazi uba ngu-2, sizoba no-2 squared. Sithabathe u-minus, sithabathe u-4 simphindaphinde ngo-a. U-a wethu ungu-minus 7. Loo nto siyiphindaphinde ngo-c. U-c ongubani yena? U-c ongu-9. Yonke loo nto sizawuthi siyahlulahlule ngo-2a. U-2 umphindaphinde ngo-a. U-2 xa umphindaphinda ngo-a, u-a ongubani? Ongu-minus 7. Ngoku into esisiyenze sizawuthi sibone le nto uba ilingana nabani. Ilingana ke no-minus 2 plus okanye minus i-square root sikabani? Sika-2 squared, ngu-4 lowo. Ngoku ke u-4 umphindaphinde ngo-7 no-9 sizayenza ngexesha elinye, kuba kaloku sino-minus 4 omphindaphinda ngo-minus 7. O-minus xa bephindaphindana basinika u-plus. Ngoku u-4 xa umphindaphinda ngo-7 no-9 uzosinika bani? U-4 xa umphindaphinda ngo-9 usinika u-36. Masiyenze apha ecaleni le nto. U-36 umphindaphinde ngo-7. U-7 umphindaphinde ngo-6 ngubani? U-42. U-7 xa umphinda ngo-3 ngu-21 plus u-4 izoba ngu-25. Loo nto izawusinika u-252 plus 252. Ukhumbule ku-plus 257 kuba kaloku siphindaphinde ii-negative ezimbini, oo-minus ababini basinika u-plus. Yonke loo nto siyahlulahlule ngo-2 umphindaphinde ngo-minus 7 ngu-minus 14. Ngoku le nto ilingana nabani? Ilingana nobani? No-minus 2 plus okanye minus i-square root sikabani? U-4 plus 252 ngu-256. Yonke loo nto divide ngo-minus 14. 256 square root sakhe ngubani? I-square root sakhe ngu-16 kuba kaloko xa ujonga le nto u-16 xa umphindaphinda kayi-16 uza kunika u-256. Singaphinda siyibhale ke le nto sithi ngu-minus 2 plus u-16, hayi i-square root sakhe ke yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 14 okanye minus 2 minus u-minus ke ngulo ungasezantsi, u-plus ngulo simbeke ekuqaleni, minus 16. Yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 14. Xa uyicinga le nto besithe ngu-plus okanye minus, lo plus lo nanku ngulo wokuqala okanye u-minus. U-minus nankuya sizathi simbeke kule yesibini kuba besithe zimbini izisombululo zethu. Masikhangele kuba ziza sinika bani zombini. Le yokuqala u-minus 2 umdibanise ku-16 sizofumana u-plus 14, umahlulahlule ngo-minus 14 uza sinika u-minus 1. U-q uzolingana no-minus 1 okanye u-minus 2 uthabathe u-minus 16 uzawusinika u-minus 18. Uyahlulahlule ngo-minus 14 iza sinika u-18 over 14, loo nto ilingana no-9/7. Ngoku ke izisombululo zethu zombini sizifumene ngu-minus 1 okanye u-9/7. Ungayizama le nto uyibeke phaa kulaa equation yethu besiyinikiwe uyijonge ubana iza kunika u-0 na. Xa ubeka u-minus 1 endaweni katyhu uzofumana ntoni? Okokuqala sizawuthi minus 7 u-minus 1 squared ngu-1 kuba i-negative ziyanika u-plus. Ubeke u-2 no-minus 1 ziza kunika u-minus 2 plus u-9. U-minus 7 minus 2 plus 9 usinika u-0. Loo nto ithi u-1 usisombululo. Le yesibini uzawuthi uyenze ngoku kwakho ujonge uba iyakunika na. Enkosi.